basoka kulembera neba kulemberwa neba kulembera ya abafe bajja batya okulembera era bani beba kulemberwa abantu banji bakulemberwa era na banji beba abakulembera ebyo byonna mukinta buli kyebyafaayo wamunangi omukenfu BHR wanokujazon media television tosu.